vachitenda baba muzita renyu uye vachina mata mumwe ane mushokwa Jehovha uyai baba Jehovha uyai baba
Jehovha uyai baba
Jehovha uyai baba
Jehovha uyai baba
Jehovha uyai baba
Jehovha uyai baba
Jehovha uyai baba
Thank you. chisikwa iye akachisika aripo Semazira angu mwari wangu ranorwa vamiro